Ɛtoɔ no mo de yɛ dɛn?
Nipa kyɛ yɛ de yɛ ɔman ni yi, yɛ de yɛ mputu dwuma, yɛ de sisi ɔman, yɛ de si school dan, yɛ de yɛ hospitals, yɛ tɔ deɛ yɛ.
Na birthday man ɔno sɔ pɛ dɛ. Nipa kyɛ Kwame Aplus ɔpɛ toɔ paa, fi sɛ ɛtoɔ deɛ yɛ, ɛtoɔ yi akwan, ɛtoɔ ma ho sɛ pɛ dɛ saa bo aban. Wowɔ toɔ a ɛmfa wo ne wɔ anim dantan, wowɔ toɔ a wowɔ ade, ɛtoɔ gye aban. Y'all said she open a tour. Emma, more to you now. I'm open your own son. We are out of our town. Sorry, bra. Oh, I'm a bra. Oh, I'm a bra.
Ɛtoɔ bra anything. Aha, sir. Oh, wait, Pacho.
Bejina. Shua. Conche. Pacho, Bejina. When I would say you don't have anything. By the time I maybe you know, say you have something. Pacho, Monsa Somame, Monsa Somame, Monsa Somame. Madam.
Hello.
I think so. Who's sick of
you? Pacho, what's the camera on him?
You have MLT. You have MLT.
Amen.
You have MLT. You have MLT. Hey, yeah, you know, Pacho, would you know? Yeah. Mr. Momon Salai, my man. Judy, would you know, my man?